Ghana de shewi asem ansen na de shema ma one vision Jesus na busa fo ma munyina akwa ba emma sheshe senko de ba fidika sesu sabre woti enka na kase bobre no ena so ensima wdu aba betu ya process efatasi ekenka ma nya biti no eno ena sabre ne braso wata ma yedum nchemu ne munsem nyina e ba besumo ewa fidika sesu emprempre dia yedia tonkwa nkwa nua se didibia tena bi aduma no mpa no so nchodom ni ntwaso ba bia ena sabre dia ne ma me Esther bin kansa wondi nshu esinje pepe pe awodi pia kase no nti ma me Helena wodi ane de ne wodi ane ye drink ana ye de ngware juice ma me hu sense de odi kan ne de ono so kra na nko ye we anti panyini ena kotoa o ma me hu na ja matuma lunch ni nyina enti abusua yi wa sume na yemfa ense ne manchie mu emma na de ade bra we we de me hyase ewo obi ma so ansa na masaba nka ma mpanyin so kra de ba story we ya human interest story pa manfo ani de chiri wonse na nsentem esofu bi a onya akukuduro fun wodi ayi na me ene ba bra kata kata ne ne wona sie so ye sofu onya sofu papa nyankoma de ade we ya hu ye de nche so ye sofu kan na wakwakwa wii wobi ewe ni kunu demo ne mpasho no uru ano mata so ka ano so ka asa asem no aha wapemfuwa baby no abuzuyan wakumne hon na fe matiaba gana na yama mpenyi na na adodanku ya kufuwado se mreo ye ebeba wasansi subi ya uu nese ni yama pa ebre pa beba uu sameri ya fwe muntie weye gana na alankashe se wa amadi ya anya yen tuwaba hama na yaka sasa sanso ene yadibetu wa nimeni ya akwanshia urenfuwa biyesi ni padi onumi yonu wamo eprepra midimunse mbrewo ewezina wei ene nisema sabre ya nsasa suwa yade esu mwo ewa wana version jie chiso ba mwenda subscribe na share na ufufu ronsa nkebi na mwishwebi osu mfo disipoku kongkongkong buno champion na nebusia nyantuba sena kaseni nche minister ibiebi ya mfandenda ewe filikasye iso abusua na mame nkwai na gya opemfo ya ne ho nsensem ebeje ntre ha ya deda na twa pia esi etwi yesusu ridi ni adiade yesi na semi se atade fita ayi ntuma kwom a ya to ye boase esi ni ye ne nyina ne se ti ebu nkompa kwetia kaka etim kakra na nsentem video bia na edi ade nchechi na ebu mfumpa wo montre so ya achese ene ye media nyam nya bihwe ye agya mpapa chasa mo na fesu agya ade asempa ene to bi ma mi amenzu nya bi ehwe ye na video no mo wo ba pemfo ene obutu ne kunu empa so ene na furu so bo so pe ah me hwe video na se eh na nipa binum na o ma furu afa me hwe se ne furu ma na nka se pe na me se aha awurai nyem what ena okunu mpaso na wohwe video ye nyankoma de abibia se kontoa esisisi ho kukuo chenre ahodo okorese ye achese ya soso na esisi demoni agade no se adia be pa na ekoso ama achese video no mukura me de meda tukura se nyinse no kura be ni kunu ne dia ama achese emu nsem be ye deja mani kunu no kopie soso pepepepepe ma wamu etitu wamu kunu sunu. Mbrebi ya wamu kuru wabaya manese ya nebeyo. Ewi ya kete ni acho. Chese ni kunu. Nye na. Abroka mitisi kane wa uwe umibu wabosi ya. Tasira miti dankatwa. Ene diyo mjrem. Ebusu yana yenu ya beyi. Awra hosem. Ene ni mpa wukoko gu hufini ya ni mguwasi ya. Eto nuono. Ama nzenye na yenye ibishe ye. Eyi. Efri ama nane unu huwa. Enso. Zambia no ho o ye frɛ no mata akyese sabre asemi tri free Zambia na Namibia fa social media so ma Ghana nyina bia bedrua nti ohu sɛ nanim guase no akwa akyiri anim guase nso de ba mfa tokani ba nti sabre de sɛ de ne kunu agu nanim ase no ɔno nso agu ne ho anim ase video ne kunu kwa na beto ayi ne so so ɔde kɔkyerɛ na busuafo bɛhwɛ wie ne wɔfa ɛsɛnde ma ɛsoa ne soa so sɛnde ma ne nua bɛma ne bɛma so sɛnde ma ne nua ba na ɔtrɛ ndɛ saa na nanom nyina nya bi hwɛ na ɔtrɛ ndɛ ya bɛdu Ghana ha dea ɛsɛ ba sɛsɛ abaya no ado ntintra wiase bio nti ɔno ankasa ne nte ya yateɛ ne sɛ agye ne nkwa firi ne nsɛm sɛnsɛ sɛsɛ yi ne nyinsani ɔwo kra akɔdai ɔnankra bɛdebɛnsa bɛtete ne sɛ unu ni nyemwa okofa opapa chi no hu mebeche ni wo dani mho no na de yewi ase abade wahwe akura no tofo ma na betwane foto bibetima monitor akoda ya mna nyini ma nanima beye panyina wie na but then no one sema baba to a montreso. At the nasse, only who if you bun, but better than Asem and who yes, ye grandson a bell one. And tis abri, a runamaker say, Ephraim. I was your one of vision to your cinema, mother subscribe, and I send off a front and cabin almost shabby. Ungrown for one by wine. A young vante, Bruni, the other old vante, none also voice to your sentiment, Bruno pass and walk and say, I want the vante. Eh, and she wanna pay. Na se se ye man panyini nana adodanko akufu ado o de asende bi asana to ganafo ani bi se se na asende de oba no ganafo ye papa de yenya jidie woni musanse eniyama pa enuomo anu oba badane wokuremu pa nti yenya botre na economy ne de ogusu revival no ye revival e wo economy no nti ebe kakra na se niam atimi atoto ye pa ye nyina ye nimdi ye fom e wokuremu na mpanyufo yi bense de ebe de atojo nyina no baba na nwene se nka bibise betima atoye so omane ama ya kwa kwa huna manisei. Kwa brane nti tofwa di oba ya diya besi nsewe ya se manisei nina kwa mubi ya huko mubi. Na nsusu ya magana diye na ya jedama ya tusire. Nsusu sabre ni mpeni ufwa titrufo bewe kure muha bewe sikano. Fotuwa diya mpeni ni mpeni ufwa buwa ya ne mame kani chief justice ni bedano beshe su nina inu sufaya. Oh, mpeni ufwa fa mkrofwe yusu disika kwa tofu tuwe mwama no onyini okwe nini mkakra akrasa haa. Enso so ye kɔ ya se ye bɛ ni nkakra ne nkrɔfoɔ yi so bɛ ntɔkwa yi Russia Ukraine fo yi bɛ san de bɛ so om na gya bi wa bɛ san kan ne se yi dikadikadikadikadika wo hwɛ bɛ bi anhwɛ ayɛ se tum ne ma firi bɛ hɔ bɛ nyina se se ebi makakra wo system ne mu nso a ho ayɛ dene wo kɔ gyina wo se yi bɛ bɛde wo shooting se bɛde wo gyeda ayi agyina mu aboa pa ne bɛde wo gye nti nya sɛ nketɔ ba mpanyini de Achia ne mu ye mpanyini se woda chene kasabebu nyina. Nti munya koma pa na munu munsu omfa ntwe wo pena niema papa obesam babie no. Ebe di nipa nsem. Na no ne meka se sese pa nyame ye adompa na niema kofom. Ba hyase a niema ye kra nom ne de ye de ko bebrebe ni adiade. Sabre ya hyase ye ho totoe kama 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 ye. Na ebedru bebi de niema tima ba foma. No be heba amonte niema so no ma amonte so. Gakurun ha de mbo fom petro dwana dwadifo no sese mo afobre nya ho awe nkrakase mo to niamam se ya jiri ade ya no kwa ah ma na no ne ma me bi na me busa ade bi bo ne busa se ma sese ade no ye sade ye ade se ndustu an ma hwe niamam wo akokro mo akofa prices no wa atotro abo ho na wonu ni ndi oto no kro no odi obabro ni so ni ndi ode begie no me busa se ye se wa wo ka kire nse ji so odure ho ansa na wa hwe Ah, sana sanya, ojina sto muwa ana orenge, sese kuruma ye say, obetun se. Nti yesu ye kahubi no manu no, mwa ye dene no. Ay, menka se ujye tirene anshe, ne mwom, abrobi wo hono mene niyama wo ye na. O stok wo hopa, okofa ni wane babatu na. No, asana de old one, wasana de ntumuni bi asana so watu kono so. Ey, mwje yo, na mampenyini osiesi ye kure ibiyo na, mwmo sanjina bebi mwjina na, mwmo asoba ye hukurimu. I was your one version to your cinema, but not subscribe and I share novel for a second cabin. I'm sure my mentor also, I mean, could be our supporters, and ye, I will almost support it. On my young for trade minister, Alan Quadro, Tremantin, Alan Caje, Ufu Guidi, and only Padua Trenchani, the Mumuai Fepa, and Mukiki, no more do a crack with the Brunyana. Na trade minister, Tiffy Mountain, and Munipa be our almost supporting a so Munyana Kappa pay. One a baby digana, so I am Penny, a Wokrumano. Ano amudu wa oma dwem po ene wo mon sema san ba betu dia se papa no se party ni mpanimfo e ba se wo mu yi obi amana ba abetu franka dia man ma afimpim ye ni adonu na no so wo ne gana fo nyina akodi nkomo moma san so abu enwotwim e de nan ape won so a etwa se wo mutimi eboa na wo mu de papa yi ene ba apart from ba omi ade ey alankaje de se jam won of birthday won so kura ifugu Apart from Alan, the nipa bi obebe bia wo monto aba no Alan no vote na sabre party no wo mun hyeda nyi wo manim na afa soso wo bi kura wota na chi a enu bi na ayi ayi gospel musician yi kunin bi koye wa santeman mu a nka ekwa akowie ne se nka wa hwehwe nka ebetim kura atwe na so kakra wo party mdi wo mun nyam mie kwan se wota asumezi a chi a na se obente a chi we na nguro ni no ayi emranim ni obribu ahe ubuza ne se papa na se se di okwe wo hia den wo soro hwa he se wo soro hwa no oka asa na afira ne ntoma onye nyi nanim so ohu be ma akwan ne mpanimfo tete sanso wenti nka se nwo ba omi aho nwo alanka ahe ho nwo kenofurata ho enwo kenedi japon ho nwo ho aho hwa no wo no nipa de ebe ba begina kura no na ken bo modern asɛ we de nka ken to ken wo mu use finance minister akwakwa pre franka tufo ni biɛ sɛ ne we de miama bo wa hemu na nka square it is abre and the asoro hofo ne ka de atre party mpanimfo na no no mpanimfo yi ese wo mu pe alan amadia moda amna de mde ne bebe biɛ duro bia nka dem aba no kura so wo mu beto mponi dia ade wo mu di kan kanada enti sheye na manfa obi ankwa wo munyene ntum ausia one of version jesu ni bo madan subscribe na share no foforo sanka bi no mu hwe bi sabre ye no ejei o zo nya ya nka hwa ne de na ba nka bebo papa eno agata hwa ne mfa na mra wo de wa twa wani minimse ma mi pokua de obeka se mfa kenede japan mra senso no de minimse wo ye ne number 1 supporter ai eba ne se nka onye free supporter kra ema e pant kra nko beye nto ono de obiem den sabra o sabra ei sabra bi so eba ahau ai na mwa sabra bi wo epoe mantamu omo nso no omo nye so ono nti momma modra na momfa emra mame vida kranting mame hwe o ese o support wan mame hu mame oheme elizabeth ena fe so abna kwabna mame linda bwahi eja david asante wosreria wopanyi kwasi tawia wosra eja dandankan ehuro na akaw ba bi ado wadwe nkyere firi bakura utu omo mawane surprise maza you too much and your comment ndee uto kwadwa no yinmirika uta abua prekoso no yinatopa surprise etom ne so comment oh papa uye bruta uye good ebusia mamento aswe na mefa nkwa piemu ewo ensem fufurum na sabre nipa makuma kwadio no mienu ene wo mo eprepra nkakrankakrankakra obia enyaane de ewom na makwanhia bia esiye ene ka no enesi wo no ka yi fufuo ye suwe yi emse binum fra na fish ne se bi ni sa ayi express for ka no saka zwe type oye fo na wo bi pa but apart from oye de minim se ada company bi su di bia support wo so mo de a na 2m express basi kumasi to Accra ena na ofriba anase no ofri kumasi a wo ba enkra ha na epoe mantema na no wadru a suhum apietu empatem ho no ma epoe mantemu ka na number a GT 8177-21 na no wo bu yi kankobi no wo twa kankobi ho wo twa wo ye sharp yi bi pa ma driving school for no moye mo meka se na ya mbu mu we na mo sibu no papa ni tira nye ye ahria kwakwa wura ba bi se twangon ama we ba mse ka na se kura tum se enzuo mkura na kwura sanse ne tais nyina mem ah obi obesi bia do befa nsuo obi obesi bia we nyamenko ane yebo afo nyamenko ane yejefo na nka se moye de sanka ani anyayo ani nso asoso papa na nso bone de ensi ama sabre wanya ni tri adidim wanya ni tri adidi obi anso de obi prepra nka krakra nso nyankopon adom Asem no entimi ankwankwa jinse munse obi ebe frim nyankopon ne da nasee bibi se si dia na obi amfri ma na ya aseda ma menwe e wa denta circuit court 54 years old man ai edine kopie me wo court hono ma kese ene wadi nsemone wadi file 11 years old 21 times ei akwa yutrim adwen ye adwen bone papa na wakoye ni ya granti ni beli 200,000 Ghana cedis with three sureties enipa mense kwa dina na kadine muna wote mwani wawura hile sedi nam awo baluka eno umpum na papa yi semo ni ya wako di wamo sena semo yen sanso mfambre biu dizemba abusu ni otosu wedi unibako kika kwa hodi ya nani ya uye duko druwa wawuwa semo kakwe wabede mpe bro nyano dia ji mpesu obedi ni fie wele ya na chief inspector Maxwell Lanyo ena wade ensemi etuja wane chief superintendent patience Mario wɔmo mienu na nsemi esi wɔmo ɛsrɛ so a wɔmo di ho akɔ nea banti George no atumi aka kyerɛ wɔmo sɛ nsɛn mu nkurobɔ ne ade ne report ahodo a wɔmo behia atumi adi mu adanse French mama nsɛm na atumi asiri pɔma papa yi wɔmo atumi ade na kwa kɔ biem amu wɔ sue nyansa next time ohu panyi na bɛgye ne bag no ensiri pɔ to wɔmo nkɔ dɔmo suko enwie enye bibia kama Adenta Domestic Violence and Victim Support Unit. Wamu nsu ekule mubinti. Nkurofu wamu ni disa Asem weyechia. Jia jene pene ntente ma. Wadenta nsa hile papetri suno. 54 years. Edia kura niya uwa jedia nyi. Utu uwa ya wansama nsia banka kran. 54 kura asa uwa 70 ube nya. Yeni ewe uradensem. Nansa mwanensu na mfia wenye nyinechi. Edasu otrim. Umpenyu ya njini, upedi ya FFF, mkronyu na hapa, anye, enonde, 21st ni duru wa, anye, wukwa na abesa abebima, yebechere. Disi poku, kongongong, bono champion na nabusia, edisi.